ndabaramukije n'abanikaze kuri ano makuru twabateguriye ni iteka n'umunezero gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu ibara TV. Imboneshakure dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, amakuru yibanda ugateka akazina muntu abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye, abari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose abari kuvugwa mu kibano. Turakusanya amaze tukaguha idonido. Nizere ko wowe ukurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo kodishijeho amakuru n'ibiganiro ujyubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutabye rero amakuru yacu tatangurire muri komine Muyinga, idogo y'abanyagihugu bo kumutumba Mizuga. Nyuma y'urubura rwononye byinshi hari amashyirahamwe ariko arafasha abanyagihugu bo kumutumba wa Mizunga zone Cumba muri komine Muyinga. Abanyagihugu ba Mizunga bagiriza umukuru w'umutumba n'umukuru wa zone ko bandikishije amazina atariyo kugira bibe imfashanyo, cyane cyane zizatanga na World Vision. Basaba iryo shyirahamwe kubanza gusuzuma neza intonde zabo rigira rifashe. Umunyagihugu waho yatwandikiye ati ndabaramukije, jewe mba ku mutumba wa Mizuga muri zone Cumba komine Muyinga mu ntara ya Muyinga. Mu minsi iheze umutumba wacu warahuye n'ibyago by'urubura rwinshi cyane rwononye imirima n'ibindi. Abagira neza baragiye baragerageza kutugarukira ko cyane cyane Odidemu wa Division na Islam. Kitubabaje ni ingene abaturongoye bariko barabyifatamwo nabi. Abo ni umukuru w'umutumba Salvatore Nzigamasabo asanzwe azwi mu manyanga menshi cyane, be n'umukuru wa zone Cumba Shabani nimubona we arazwi rwose kuko aramaze imyaka irenga icumi aravugwa mu mabi atagira uko angana. Igihe Odidemu yaza gufasha yasanze intonde ziriko amazina menshi y'abantu batava kuri uno mutumba. Iciza Odidemu yakoze nuko yabanje gusuzuma intonde bari bayihaye maze amazina y'ubeshi irayakuramwo. Ubu nayo twiteze imfashanyo ya World Vision, abenegihugu bari kwiterabwoba ridasanzwe ngo uzohirahira agasubira kwerekana amazina y'abatarimwo azobona ishano. Uko ibintu byifashe ni ukuvuga ko Chef de Zone Shabani nimubona afisemwo amazina 30 atariyo, mu gihe Chef de Colline Salvatore Nzigamasabo nawe afisemwo amazina 15 atarimwo. Bonyine bihigira amazina barayoronderera akarangamuntu zerekana ko bava ku mutumba wa Mizuga, hama bumvikana n'abasore n'inkumi kuzokwitaba ayo mazina umwumwe. Umwe mu bazokwitaba ayo mazina azohembwa ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi. Urumva igikorwa cy'aba bantu ni ukwitaba ayo mazina bakaca bahembwa ibyo bihumbi 10. Aho ni mu gihe World Vision nayo itegekanya gutanga ibihumbi 45 by'amafaranga y'amarundi ku muryango mu kiringo cy'amezi 3. Muca mwumva ko Shabani na Salvatore bategura gukora kuronka uburyo bugenewe imiryango 45. Ibyo byose bakabikora babanje gukura ku ntonde bantaho nikora abatama n'abatamakazi n'abandi bari bakwiriye izo mfashanyo. Bakuyemwo abavuga ko batagira ijwi batazashobora kuja kubaza impamvu barenganijwe. Aha mubyumve neza, Shabani nimubona na Salvatore Nzigamasabo bishiriyeho amazina y'abantu batabaho bayakorera karangamuntu hanyuma barondera abazitaba ayo mazina. Abenegihugu nabo batewe ubwoba ko uwozohirahira akavuga ko ayo mazina atabaho bazoca bamuhinyanyura ubwo nyine. Murazi ko muri iyi ntara Shabani nimubona yigize akamana nta mutegetsi n'umwe amwubahuka. Kweho abenegihugu nta n'uwocira amate, ntawumenya irengero ry'uwurahira akabikora. Icyo dusaba World Vision ni uko yoja muri ODDM ikabaha intonde yakoreye ko kuko zo zikozwe neza. ODDM yarishikiye kuzisuzuma iramenya abakwiriye gufashwa by'ukuri irakuramwo amazina y'amanyanga bari bayihaye. World Vision itabikoze gutyo izofasha abatabaho. Isanje iringagije bantaho nikora bukuri. turabasabye mudutangire buno butumwa aha iwacu ntawe dufise wo kubahuka guhangana na Shabani nimubona kumbure mubivuze bizoshikira abo byega babikore ko murakoze menya neza urubuga jisho ry'umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko babutanze nyine ofise icyumviro kidasa n'icivuzwe nawe nyine turamwakira akabeshuza urubuga nakaryo kahawe abanyagihugu bumva badafise aho bavugira amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Rumonge abagabo batatu harimo indongozi y'umugambwe uri ku butegetsi barapfunzwe abagabo batatu bapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi guhera kuri uyu wa gatandatu uheze bose baturuka ku mutumba Mutambara ni muri zone Gatete iri muri komine Rumonge muri iyo ntara nyine amakuru ava mu gipolisi amenyesha ko bafashwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bakurikiranwa ku idosiye irimwo n'umukuru w'umutumba nawe nyine apfunzwe uwa mbere yafashwe yitwa Majid Jonathan yari yitwariye umukuru w'umutumba ku bijanye n'ubusambanyi bwavuzwe yahamagaye ku telefoni n'inyamiramabi ikwirikirana iyo dosiye agishitse kuri komisariya y'igipolisi iyo nyamiramabi yaciye imutegeka gushira umukono ku cegeranyo gitandukanye n'ibyo yari yaraye avuze ibivugwa n'abakurikirana hafi iyo dosiye yoba yagirizwa ubwiwe n'icaha cyo guharika wa kabiri nawe ari mu gasho k'igipolisi mu Rumonge n'umunyamabanga w'umugambwe CND FCD mu Rumonge umugambwe uri ku butegetsi ku mutumba Mutambara Arufani nyibuka akekwa kuba yakwirageje ubutumwa burimwo amacakubiri afatiye ku bwoko na politiki hamwe no kuremetanyiriza buramatari w'intara ya Rumonge ibi byoba biri mu butumwa bwaciye ku rubuga rwa WhatsApp buja aho butagenewe mu gihe bwari bugenewe iyindi ndongozi y'umugambwe uri ku butegetsi yamusaba ko yorekura umukuru umutumba wa Mutambara kugira ubusanzwe yamukukira umututsi ntarongore umutumba avuga neza muri ubwo butumwa ko uwogira gatatu umunywanyi wa seneri umugambwe uza imbere muhita avuga rumwe na leta atashobora gutunganya umutumba Mutambara na wenyine nk'uko ibyo byagirije bibyerekana buramatari wa Rumonge amwagiriza ko yamushizemwo muri ubwo butumwa mu kurondera inzira zo kubimura mu matongo yabo imiryango irenga 40 yo mu Kayenge ku mutumba Mutambara wa gatatu afunzwe yitwa Hamisi yagirizwa kwifatira mu gahanga buramatari w'intara ya Rumonge ku mugaragaro avuga ko atacemezo na kimwe afise cyo gufunga umunyamabanga w'umugambwe ku mutumba Mutambara ari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ashitse imbere y'inyamiramabi Hamisi yarisubiye ko arasaba imbabazi niho buramatari niyo nsaba yaca ategeka ko afatwa abo bagabo uko ari batatu basanze mu gasho gashindi Silvani umukuru w'umutumba Mutambara asanzwe ari mu gasho ka komisariya y'igipolisi kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye ngira ngo ndabibutse wowe turabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo uko ducijeho inkuru n'ibiganiro by'uwa mbere mu gushyikirwa nabyo mu kandi kanya kari buze arandi makuru turi kubatunganiriza musabwa nayo kuza kuyumva kuko abashe byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi umwanya wacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.